Yes, sir. Mwero mwakeye, karibu kuri Ukuri Kwanone Podcast, ep18. Makazina banyitwa n'ijimbere Dieudonne. No musi n'amajambo tugomba tuyage. The topic y'uno musi n'amajambo ukuvuga kumuntu. Nero natinze. Gwamere na mbere n'ubwire kugira subscribe, like, comment, maze uze kwandika ni muri commentaire ku topic y'uno musi. Fitekerezo ubufise ntubagire kwishira hasi nyere kugora ukundo nanje ndakwere ku rundi tubiyagire ngaho hasi muri comment hanyuma ntubagire ku sharinga kubagenza kugira nabo nyere bashobore kumenya aho kuri aho bumve aho kuri kuri rero ntatinze nge tutangure kino kiganiro. Ero amajambo twese turaza amajambo bise ibintu bishasha ahubwo ni kwiyibutsa kuganira ku kintu kiriho mugano ugasanga twaraciwagiye aho turakibuka mugano turacibuka mugano ntitugikorerako rero no munsi ni kwiyibutsa amajambo tugenda turavuga aho tuvuga rero topic ni kuvuga amajambo nkuko ndiko ndavuga aya majambo uri kurumva rero nico ngomba ko twiyibutsa rero ubwa mbere na mbere amajambo ni ikintu gikomeye cyane ni ikintu gifise imbaraga twese dutwara minenekwa nyambari mineneko dutwara nyene umenga nta nguvu tugishiramo twe tumenya gusa ko ari kuvugana n'umuntu mukayaga tumenya ko ari gusohora ijwi mukavugana n'umuntu communication tumenya ko ari ibintu bisanzwe mugani kuvuga amajambo ni ikintu gikomeye cyane ku isi nzima ni kintu gikomeye cyane ku isi nzima nta kintu kiruta amagambo amajambo aho kuvugana kw'abantu hagati y'abantu babiri kiruta ico kintu gifise imbaraga kuruta ico kintu tworawe ku isi nzima hari akajambo bavuga ngo ati burya ngo isi ngo izungurukirwa ku mahera oya hubwo isi izungurukirwa kuma jambo kumvugo tugenda turavuga kubera yaba tutavuga aho tushobora gutahurana uwo muntu afise amahera nanjye ashobora kuyampa kugira tugure aho to exchanging goods and services ntibikunda ko yose ishobora kuzungura ku bwa mbere na mbere rero ubwa mbere na mbere kuvuga amajambo niyo ituma isi izunguruka urumva kano akantu gashasha bavuga ngo atamahera niyo yone azunguruka isi mugane nanjye mvuga ngo ati aho nawe twese tuvuye ngo ati amajambo niyone azunguruza isi ndara amajambo bivana n'umuntu wari we wese ku isi ingene abifata kubera hari abantu babitahuye bamenya ko amajambo ari ikintu gikomeye urashobora kubabaza umuntu urashobora guhoza umuntu urashobora kwishyura umuntu urashobora kwakira umuntu mu buryo bwa rwo bwose mugani buciye mu buryo bumwe ningera umuvugisha ningera amajambo yavuga aho ngera amajambo yabasohoka uwo muntu akakira ico kintu ingere wowe ugomba kacakira haro ni gusanga uri kuravuga amajambo wibaza uri kuravuga ibintu abantu bakira neza mugano ugasanga hariho bamwe batashobora kuvyakira nkuko wewe ubishaka aho nkuko wewe wari wizera wari ko urabishaka wagomba kubisohora kugira babimenye aho babitahure aho babivuge babivuga aho bavyakira uko rero amajambo ni ikintu usanga twese dushobora kwakira mugati tugacakira bitandukanye angira n'ibibazo wowe urimwo aho n'ibihe wowe urimwo aho n'ingene uwo muntu umubona urumva n'ibintu bitandukanye nico gituma akantu vyaka mbere ndagomba kutoyaga ko na abavyeyi n'abana kubijanye n'amajambo urazi umwana yama yumvira umuvyeyi hari umwana yumvira umuvyeyi mu bugwaneza n'igihe usanga umwana ariko aragamba ntagomba gukora ikintu umuvyeyi amubwiye urumva ni ya majambo dukoresha naye umubyeyi arashobora kugushavurira akavuga cyane yashavuye umwana wawe akavyakira ukundi naho nyine usanga aciye ashavura aho kubera yagize ubwoba ugasanga nibyo bintu arabikoze mugane akabikora nkuko tabifitiye umunezero akabikora nabi kubera ngene wamuvugishije ya majambo wasohoye kuri we. Rero ikintu umuntu yoshobora kumenya wari wese cyane cyane umubyeyi aho umwana ni gutahura yuko amajambo tugenda turavuga afise effect adukora ko mu buryo bwo hasi twe tudashobora gutahura ugasanga naho wowe washavuriye umwana kwibaza wowe n'ibintu bisanzwe yakoseje hari uzosanga ibyo bintu bimugarutseko aho bimubereye ingaruka mbi yawo nziza mu buzima bwiwe mu gikuriro ciwe mu bwisumbureho bwiwe kubera ingene wagiye uramuvugisha akiri umwana. Nyamba urumuvyeyi uhanura, nyamba urumuvyeyi ubwira umwana agenza uku yifata uku akora uku mu buzima mu bagenzi muriwe yitahura uko nuko birashobora gufasha umwana cyane cyane kubera ayo majambo naho yo batari ko arabitahura mu ako kanya azobitahura umwanya wiwe ugeze. Nico gituma urumuvyeyi usanga ufise ngira nk'abana kunda kugaba atakumvira uko nuko byiza kwama wamubwiye buke ukamuhanura kwama wamubwiye birafashe cyane naho bitaba umufasha mwako kanya hazogera igihe bimufasha hazogera igihe usanga ari bintu bimujemwo nawe nyine ugasanga arabyisanzemo mbwa ntamenye ingaruka yavuye mbwa ugasanga hari inyuma ni wa muvyeyi yagenda aravuga twatujambo ya zampanuzi uko nuko ugasanga bimubereye ingaruka nziza mu kazoza mu buzima bwiwe. Rero umubyeyi sindovuga ati ngo ntuwokarira umwana wawe aho ungere wovugisha umwana wawe oya gusa icyo ngomba kotahura ni gutahura yuko amajambo usohora amajambo uvuga afise ingaruka ku mwana mu byo uba uri kuramubwira byarivyo byose nyambari byiza nyambari bibi birafise ingaruka ziwe mu buzima aho mwako kanya ugasanga umubwiye akantu ntashoboye gukora mwako kanya urumva n'ibintu twese twiye gutahura aho tuzi mugano ugasanga turi ko turabikorerako. Rero akandi kantu rero ikindi kintu ndagomba kwemeza aho ndagutahushe yuko amajambo mugano ndizero yabizi nta muntu atabizi yuko amajambo ari ikintu gikomeye ariyo mari y'umuntu afise naho yoba ari mu bukene bungana gute ijambo ryiwe yafise aho rigera yafise igiciro. Rero ikintu ndagomba nawe ndakwemeze yuko ibi bintu byose ari amajambo iyi si iri kwirazunguruka ku majambo Imana ikirema ibintu byose hari inyenyeri n'ubusa mbega inyenyeri n'ubusa hari umwijima uko nuko Imana yavuze ngo ati nihabe umuco. Ibintu byose Imana yagiye irarema ni ibintu yagenda iravuga ya majambo iravuga ibyo bintu bikaba bikaremwe bikabaho bigaseruka ehe ngaha natwe ho turi kuvyo Imana ku ijambo Imana yagiye iravuga ariko usanga niko ndabivuga naba ntariko ndabisobanura nkuko bikwiye mugane urumva ko ijambo ari ikintu gikomeye cyane mu buzima bwacu. Rero ngene wewe ukivuga aho ngene ukisohora kumanza kwiyumvira ukagira ibyitegererezo kugira ntubabaze mugenzi wawe aho utahuze mugenzi wawe ibyo ushaka gushikako kubera kuvuga amajambo ni ikintu gikomeye cyane nako kantu ukazi ngene Imana yaremye byose agiye irabivuga hanyuma biba gutyo. Kandi kantu umuntu ashobora kuba arimwo jewe nawe kubera naje ndi karimwo twese turakora turafise ubuzi dukora turafise umuntu atubwira ivyo dukora turafise umusupervisor yama yavuze ngo ati yama yachekinze ibintu uri kurakora. Rero umusupervisor ngene ameze hari umusupervisor mwiza nawe mwiza umumenya ko ari mwiza ari ujya akuvugisha buhoro buhoro naho woba wakoze amakosa ni wa wundi aza buhoro buhora akagubwira oh nta kibazo ubwo ari kugira uko ndufata ugira uko nuko aba birakunda kuba ku bantu kunuko buhoro buhora maze nawe ukumva icyo kintu ucakiye neza maze uraca ucugira nishaka cyo kugira wikosore mu buryo bwawe wikosore ngene wo gukora icyo kintu maze ubwa kabiri ntigizosubiraho ikindi gihe ntibizosubira urumva ni ya majambo ingene umuvugisha uwo muntu ingene umu approaching ukamuvugisha uwo muntu ya majambo uvugisha kubera yaba ari undi muntu akaza agakara kagubira ibintu wewe wamawagize ukuntu kurumva nawe n'uburyo wari ufise bwo kuvuga ngo ati nzokwikosora ubabukase aho abahejeje byose babifutice urumva biratwara umwanya kugira nawe ushobore kwigaruka kuvuga ngo ati bwa ndakosheje mugani kubera ingene ya majambo yavuze ucusanga kuma ukira bya vyitekerezo ngene yakuvugishije nta gaciro yaguhaye uko nuko cyangwa je ngene ndimereye kweri umvugishije aho ndakosheje nkuko azinda koze ibintu nabi bakambwira nyene pore pore uko nuko usanga keshi bidashubiye kuba nyene hadaciye ngira nk'imisi ugasanga ndikosoye nanje ndatwaye umwanya wo gukora ico gikorwa ukebuka kubera ni hamwe usanga bizanye zangaruka ndiko ndavuga ugasanga uri kurakora nabi bariko baragukosora mu buryo bw'amajambo akomakomeye ugasanga bariko baravuga nyene bagukankamira uko nuko ugasanga ntaheze n'imisi urasubiye gukoseza urasubiye gukosha tena akagaruka kwa kundi nyene hahera imindi minsi apana miremire minsi mike gusa ukakosa tena urumva birashobora kukugirira ingaruka mbi ugasanga n'akazi uragahebye aho uwo mukozi uwo mukoresha uri kuramwimvira nabi kubera amajambo agenda aravuga aho agenda arakubwira apana aravuga ye amajambo agenda arakubwira aho ngene yavuze aho ariho n'ikindi kintu dukwiye natwe kumenya umuntu wari wese akwiye kumenya ni ingene nawe uvuga ingene usohora amajambo yawe ingene udisciplininga ingene wiyubaka wewe kamenya ingene ushobora kuvuga amajambo nyamba ari amajambo yo guhoza umuntu kamenya ingene uyavuga nyamba ari amajambo yo kubwira umuntu kamenya ingene uyavuga mu buryo bwiza kandi butahurice muri mwese hagati yanyu kugira mwese mwumve amahoro urumva n'ibintu bishobora gufasha keshi abantu bavuga ngo ati ntuvuge amajambo menshi nka je ndashobora kubivuga ibyo kandi abivuga ngo ati ntuvuge amajambo menshi vuga make kubera hari ibintu usanga bitakenewe kuvuga ugasanga uri kuri yugarira imiryango kubera ugenda uravuga ugasanga zangaruka zo kuvuga zawe zigusubije inyuma rero vuga make mu buryo bwa aribwo bwose mugane si kuvuga ngo ati ngo uvuge aho ugume wanumye oya vuga make umenye ngene ushobora kuvuga mu buryo bwa aribwo bwose uri kumwe n'abagenzi uri ku kazi uri kumwe n'umuryango ko nuko kubera birashobora gufasha muri kazoza kawe kandi birakudisciplininga kuguma wiyakira mu buzima ukitahura ukagira umunezero mubwo buryo uburyo buto mugane bukomeye cyane kubera isi nzima ikintu bakoresha aho igikoresho bakoresha abantu bakunda gukoresha cyane ni umunwa kuvuga uko nuko uzorame nta muntu afise igiti gikomeye imbaraga zikomeye ku isi atakoresha ibintu byo kuvuga atavuga atakoresha ibintu by'amajambo wa perezida na majambo wa pop na majambo aba ministre ya majambo abantu bavuga ubutumwa na majambo byose mu buzima na majambo nico gituma ngaruka kuri ka kantu ati isi izungurishwa na majambo apana amahera leo umuntu wari wese ku isi nzima amenye yuko ijambo ryiwe ryone rizungurikisha yisi turimo ego Leka video karaka sinzi ngene wakakiriye sinzi ko ndabivuze neza sinzi ko amajambo yanje yakwakiriye nkuko jewe ndagomba ko akwakira sinzi ko hagati ya cu turi babiri sinzi ngene ibintu byagenze mugani kwa kundi nyene ko kuvuga ati gukoresha amajambo ndagerageje mu buryo bwari bwo bwose kugira untahure nawe ndagutahure wandike muri comment section ngaho ndumve ko twatahurikanyishije hagati yanje nawe rero gushaka akajambo ngomba ko umuntu wari wese yoshobora gusigarana mwe ibintu byose mvuze ni kumenya umwanya wo kuvuga n'umwanya wo kwinumira wo guhora kubera ari ibintu usanga keshi bitakenewe kuvuga n'ibintu usanga keshi bikenewe kuvuga mugani hari akabazo usanga nka jendi ifitiye usanga inkuru zaryoshe ugasanga uri kuravuga utujambo twari twose tuje twiyumvira twa twose tuje hari usanga turi ko turabaza mugenza we aho mugenza abantu twakire neza urumva akunaga defone akagorane nanje ndoba mfise mugani buke nzoza ndakikosora ndagakorera ko kugira nanje ndi yakira nditahure nkuko bikwiriye rero kabeskaraka ndibaza sindabatebeje ubagezeze ikiganiro ngaha yakoze wakoze ningwagira kugira subscribe like comment murungi kire mugenzawe I video nawe nyaramenye ukuri aho kuri hanyuma tuzosubira kubonana niyo twabonana peace